amashirahamwe dukurikirana ari amashirahamwe aba yararose uburusho amajana 375 yarose uburusho twarayakurikiranye kandi twarabonye ko yagize neza nababwiye ko ariho raporo dusohora mu byerekeye ikurikirana mu byerekeye ishyirwa mu ngiro n'iryo tegeko ribwirizwa riza riri uburusho amashirahamwe yarakozwe kandi biranagaragara amashirahamwe yarakozwe menshi aho bigaragarira ni ukuraba integuro y'ikigo kijejwe kwegeranya amakori n'amatagisi OBR muriko muraraba muri iki gice cy'umwaka cyararengeje no ku nteguro cyari cyateguye ni ukuvuga ko umwembu warabaye mushobaye gusesekara ni ukuvuga nayo amashirahamwe ko yakoze kandi haba aho tuba aho muri murabona amashirahamwe yose matomato baba badandaza ibi baba bakora ibi ibiriko birasohoka nk'uko ibyo tubibonera mu mwimbu ugiye ku isoko uyu munsi urabona ko umwimbu wabaye mwinshi ari umusesekara kuko ibiciro byaragabanutse n'abariko barakora baraboneka ndibaza ko ibyo atagukekeranya n'amumubera muri ayo mashirahamwe twashoboye yaro igihugu cyahaye uburusho araboneka ko yagiye aratanga akazi mu bijyanye n'amabanki n'amasiransi hariho amashirahamwe y'amasiransi yaje n'ayavuye hanze akorera ngaha n'amabanki haba mu bindi byo guhingura ibindi amashirahamwe yarashizeho harashizeho ishyirahamwe rikora umwavu fomi kandi ryawukoze ku rwego rushimishije harabaye n'ayandi mashirahamwe yose atandukanye hose arabona ko igihugu cyacu kigiye gutera imbere n'ishyirahamwe BBS ifashe muraba ko hari benshi bakora n'ubuhinga ngurukana bumenyi ngaha muri iki gihugu cyacu utembereye igihugu nuko mpamvu gitembera urabona ko umuntu ashobora kurahura ubuhinga ngurukanya bumenyi kijya twita connection kuko ni n'ibihugu bike ushobora kugenda mu gihugu hagati ukabisanga ibitari bike byararambuye amashyirahamwe yarakoze n'ibyo twe tuguma dusaba uburyo nk'uko tubabwiye ayo mashyirahamwe ni menshi twarayafashije kubwira ave mu rufuri ashobore gukora kuko tworoheje ku kuyashinga kandi n'ubu tugiye kubikora ku bwinshi.